umukino wa gishuti na polisi yo mu Rwanda bitego bine kuri kimwe umukino mwifuzaga iki mu bonye kimuri rusange
eh nibyo dutsinzwe itego bine mu rukino rwa kivandimwe bravi rukino ingene rwagenze ndavye ingene twatanguye twashowe gutangura neza nk'iminota 30 twako dukina neza ariko apre iyo minota novuga yuko ataco twasubiye gukina wamengo abakinyi nta confiance nta cizere bari bafise uravye muri rusange no mu gice ca kabiri novuga yuko police yashowe kudusumvya ico novuga na defense yanje ntiyari hagaze neza kuko narevye urevye amagori badutsinze novuga yuko harimo kuzubara cyane ico novuga
mwifuzaga iki abakinyi banyu mwabasabye iki bagwaye iki muri rusange
ego icambere twe twatuje nyuma n'urukino rwa kivandimwe ariko twari tuje gukina turondera insinzi nico kintu twacatuzanye nga ariko mwabonye dushoboye gutsindwa ibitsindo bine novuga yuko ari ibitsindo bine ico novuga muri rusangi wabonye yuko abakinyi banje basa nkuko atacizere bafise kandi uravye twari dufise n'abakinyi bashika batatu bane bashasha atami atantrenema nyinshi bakoze twako turabaraba ari kubona yuko ngo kuri korete ya filosofia yanje ngene mbashaka yuko bakina wabona yuko vyabakoroze cyane sinzi ko arico cizere niko no vuga
I Burundi ikipe yanyi hagaze gute ubwo natubwiye no mu Rwanda uherukira wenda ni police imwe mukinye wonye umupira wo mu Rwanda no bimeze bite nyuma y'iminsi udahari
ego ndavye nkurukino guno munsi police urabona yuko novuga yuko ndayiravye mbo izindi ekipe nazo nazo ndaraba police uravye ngene bakina urabona yuko bashira umupira hasi barafise icizere nta kwihuta bafise kandi bashitse imbere y'igori nivyo uravye amagori novuga ko badusinze samagori uko uvuga ko hariho kombinezo nyinshi uravye ngigitsindo ca kane niho uvuga hariho kombinezo igitsindo ca mbere ari penalty ca kabiri ari kufra ca gatatu twitsinze ari kubaravye muri rusange urabona yuko ari ekipe bashira umupira hasi biyemera kandi bafise abantu ubona yuko bafise experience no vuga yuko ndavye police ndayiravye ni ekipe nziza Rayon Sports ntazo nzi ya PLC ndazibona ariko ndavye police ngene ikina urabona yuko ari ekipe ifise ugwego go hejuru
iwanyu mwe muhagaze mute
eh novuga yuko muri championnat yo iwacu turi mu kibanza ca gatandatu
coach avuga ko hari amakuru twabonye ku Keza Sports cyangwa ku Mfapa marajyanye ugana ni ekipe Rayon Sports ibiganiro byabayeho niba byarabaye n'iki cyatumye bita successful
oya suba sinovuga yuko ari ibiganiro byinshi byabaye na Rayon Sports twaraganiriye gato ariko hari novuga yuko atari cyane cyanke kuganira n'abayobozi hari abo twaganiriye bavuga yuko bashaka ko ngenda muri Rayon Sports ariko sinovuga yuko naganiriye n'abayobozi ba Rayon Sports
ariko kocha uvuze yuko ari abakinyi bashasha bari kurapima nivyo twarababonye abashika kuri bane batanu harimo nabo bari kuragerageza mbega uravye ingene bakinye urabagumana canke urabasezerera
urabona bajya abakinyi bashasha nta minsi itatu canke ine bariko barakorana n'abandi uravye hajya kugira umukinyi yumve filosofi yawe ni ibintu bifata umwanya wabona yuko hari ibintu batumva ivyo bisaba ingene bazogenda barakora ku minsi izogenda irahera bazogenda baravyumva uravye sabakinyi babe narabaravye kuri entrainement tumaze iminsi dukora iminsi 3 iminsi 4 novuga yuko hari ibintu byo kugerageza kubakosora ndizeye yuko nko mu ndwi imwe indwi zibiri tugiye gutangura championnat bazoba bamaze kugira urwego rwo hejuru bamaze kumva filosofi yanje
uru rukino kwa gicuti utsinzwe na police FC 4 ku gitsindo kimwe rugiye kugufasha iki canke rugiye guhindura iki muri phase rotour igiye gutangura vuba mu gihugu cy'u Burundi
ee novuga yuko gukina urukino nk'ugo hanze international ruzodufasha cyane muri championnat kuko dukinye ni nyina usanga ziba zikomeye uravye police ifise experience ifise abakinyi beza novuga yuko ari urukino rushoboye kudufasha cyane dushoboye kubonamo ibintu byinshi tugiye kugerageza gukosora kuri matches zikurikira
coach nk'umu technician nicyo bona isoko ry'u Burundi bona risa nkaho ari kugaruka mu Rwanda noneho abakinyi b'u Burundi bazi mu Rwanda bona ari kiri gufasha abarundi kwitwara neza ndetse no mu Rwanda gatanga rero muratanga umusaruro
uravye muri rusangi no bwa yuko mu Burundi hari amatara menshi hari abakinyi benshi beza nico gituma mubona kenshi baza ngaha mu Rwanda kuko ico no vuga mu Rwanda urabona kenshi ko bashiramwe uburyo bwinshi gusumbya hariya mu Burundi nico gituma mu Burundi ubona abakinyi benshi nk'umukinyi abaye umumeyer gere umeyer bitere umeyer gardien kenshi ucusanga ama equipe yo mu Rwanda arabatwaye ariko natwe twovuga tuti nibajye abandi babakinyi usanga kinyi umwaka umwe imyaka ibiri n'umukinyi mwiza ariko agacaza nga mu Rwanda si ibintu byiza kuri champion y'iwacu bisaba yuko ejo canke hirya ejo no mu Burundi boraba ingene bashiramwe amafaranga kugira tuzoze turagumiza abakinyi mu Burundi ni ibintu bizodufasha na championa igakomera kuko uravye nka karoriro notanga uravye nka message ngozi ngaha mu Rwanda iseza abakinyi twaye dufise haje nk'abakinyi bashika nka batanu kugira rero urumwe nk'abakinyi nk'abo batanu ufashe nka Onesime Raoule Akubare nabakinyi bafise experience kugira uronka abakinyi babasubirira ni ibintu biba bigoye cyane urabona ko biba bisaba ugasanga tugiye gutora abana bakiri bato hari hasi bigasaba umwaka umwe imyaka ibiri imyaka itatu kubaforma hamwe ubwo ati arahiye atanguye kuvuga ati reka afashe ekipe ukacusanga izindi ekipe zo hanze ziramaze kumubona ico kenshi kiratuma na championnat yo mu Burundi idakomera cyane